O egre nu are curize a turșe, de bari determine, bari determina să ia voia turșize. Tu anche se devi sin dove vivere un minuto mica e ambere, nu qua guardi determina cu turș. Cu ta casa mono ta vidi, tu zo cosora muri maci zikurikira. A otto akosheje twahabonye, tu zo cosora muri maci zikurikira, tu gume mu kibanza cyiza. Nu kurondera kibanza kimwe cya mbere cyangwa cya kabiri. Tuvuze ni cya kane, na ugira umugwi kugira arondera ibanza bya nyuma. Bakoze umugwi kugira tugume mu bibanza bya mbere kandi tuzobigerako nta kibazo.
Twaje bwa mbere twa determiner hama nkuko mubizi, uja City ifite abakinyi novuga gute bari très technique bazi guherezanya FC combinaison nziza. Icyo novuga ko nabasumbije nuko je ntabarindiriye ko mansange wanje nabarindirira hari ni zone yiwabo. Nabarindira mu zone yiwabo kugira na evite ko masikiri wanje nce tunabasumbije cyonyene. Nkuko nabivuze muri interview iheruka, imaci ziracyari nyinshi ntibirande, urugendo ruracyari rurerure, turacyabanza dukosora kugira dusobore gushika kuri izi rita ibasimishye. Nkuko nabwiye uburongozi bwa Egre none nababwiye yuko nihaye amajurune 10, gusika ku majurune 10 atagihindutse nzoba ndi ku isonga.